shezi dlaba shukula dlule nomiya dlule dlulwa imhlambi yamadoda wazi izinkomo zamandebele oyohlezi kadlaba uyoceba dlaba dlele phansi udle dlodlweni abanye bedlela phansi mavulani wavula inkandla ivaliwe mchube mloshwa wena kalumbazi wazokufa sikananda phume inkandla shezi.